Osaro ina nugiza ngo tudzo zvakafarira pamusangano.
Guys. Ah, kwakana. Zvana kafarira pamusangano. Guys. Guys. All right, chero kuchidzidzo. All right. Ah, ndakanyenya. Rafarira kuti wasikana newakomana musafarire kuita sex before marriage uye musafarire zvemadrugs nechifuti chimwe chandakadzidza ane zvehealth.
Thank you so much.